Skeleton,
unambuzela. Ungabuza?
Sure, ungabuza.
Skeleton, would you tie for me?
Someone.
Yeah, good guy.
Njani makumele?
Ngiyaphila. Ngilaxisa.
Phela ngibona sithi khuluma ncane.
Skeleton, pendula umuzwa.
Ngu-understand umuzwa wakho nana.
Skeleton.
Ngempela ngi-understand.
Yabona ke la, sophenduka action movie. Ngiyakutshela. Kata le, ushama manje ngiyakutshela.
Ngempela yabona njengoba ngu-good guy. I can be good for you. We can be good together.
Papa ye, good guy. Qhubeke njalo kwekwethu. Bye-bye.
Kadalia. I'm Shama Majek. That's in
bo, samthoma kumele bese kufela umjidi.
Ebafethu, indaba yoba good guy nje umsangane.
Awusizi mfethu, hamba nithole ngawo ngingilanga.
Ngizwe. Ngisalanda iy'mpahla zami.
Kodwa phela kumele ungitshele mpimi.
Kwaba yiphutha. Ngiyaxolisa.
Ungaphindi, ungaphindi. Cishe ngave stress.
Majidi, kwenzakalani phakathi kwa-boss lady nomshaya?
Ngathi baxabene.
Kodwa, chance yakho lilala ku-boss lady.
Skeleton, pendula umbuzo.
Awuta nana baby.
Pendula umbuzo.
Pendula kanjani umbuzo nga understand.
Would you die for me?
I will live for you. Why vele mele ngifi? Shumuntu omuhle njengawe.
Hey, akukhile skeleton ba. Ulate manje. Khona kulate manje, mele lithi mali. Ah, sho ukuthi singavumi ngafuna ukukhokha front.
Ma, yapho sibili. Masimtanga ngiya.
Hayi ngeke mkhonto baba. Lokho uma emshado. Xhume wedwa baba.
Kodwa chance yakho lapha. Xabene labantu. Sho kanje ngiyakufakela. Ah, uvela shisiga. Ngizogazi sizongqopha sibili namhlanje.
Mkhonto. Ungafiki lapha uyifange ikhanda. Unjalo phela wena.
Sanibona.
Majid kwenze njani? Angitshena nje ukuthi mangihleli nobheba nisondeli.
E baba, sifuna imalitho soyeka lo msebenzi.
Amajid arelaxanze, unikhokhele imali wena.
Uzoyikhokha nini?
Angeliphele le sonto.
Hayi ngcono.
Skeleton, namabodyguard wena.
Awufuna mina ngi-ghost.
Hayi, okay, pendula lo mbuzo ke. Would you tell the bullet for me?
Awuyinkinga yakho, baby. Yeah, Mama Jack. Khuluma nawe, Mama Jack. Wangiziva nje.
Ngakani, mini Mama Jack?
Mama Jack, wangishayela nayikwini. Esingacisha yaquleka.
Ngakushaya kancane, ngiyabona ungishadelanga. Sawana kusibili.
Khonto, angeke emude ngicela uhambe.
Sekhethile nimshayiwaso. Aha, yaganga yaso. Ngikuphatha kahle, ngikuhethe. Mina, I will always be there for you.
Khonto, fuseke mkhonto, fuseke. Hawu, ngicathi
uhambe. Umfusekisa.
Ngiyakhela uphosteki.
Eqondile
mnyeke ntwana mnyeke
ayikho. Ngiyakhela ine kusofi.
Mama Jack, your mask at Ali? Mina go at Ali.
Nanyan, I was just trapped. The pinches.
It's how Sam. How Sam, Mama Jack. How Sam.
Ha! Mshank super kick.
Catalia. You are next.
Oh, namhlanje sinabafundi abasha. Siyamane emukela ke insizwa. Ngiyathemba sizophathana kahle mangabe isikhathi siqhubeka futhi sizozokwazana kahle. Kodwa ke namhlanje siyaphuthuma. Namhlanje ke sizokwenza inkulumo engalungiselelwe phecelezi unprepared speech. Umuntu ukuze ikhathala yena isihloko. Futhi uzovumela ukuthi ukhulume isiZulu noma ukhulume ngesiNgisi okwa namhlanje. Mina ke ngizokhomba umuntu ozoza ngaphambili kubuye ozozothula ispeech sakhe. Okay?
Yes sir.
Wena. What?
Say, you was. Sapis, Katawani.
Tombaza.
Say, nifuna ukukhuluma.
Hello, I need to invite.
Shh! Tula, Papilesh, I am in charge.
Who we? Me, Papilesh?
Yeah, I'm Uncle. I'm telling you, I'm not.
Shh! Tula, session shy. Me, bad.
Who we?
Singer, police, Ponyogil.
Wena? Lande.
I'm going to go to the house. I'll be dead for you.
I'm going to go to the house.